CNDD ramba igihugu cyacu nitubaha igihugu cyacu nitubaha CNDD nibakorako nibishoboka
nakugugumwa cyaratubunye
umuntu yagira ubwo uno munsi sinamwumbaje Nimwiyumvire yatuvuye. Mwiyumvire. Mwiyumvire tuko turagwara kwashi. Kugira dushikato. Abarundi duhiriwe duhishije. Amagogwa twagize nizo nguvu zacu. Nta rumugi tuzonywa. Nta bugizi bwa nabi tuzojamwo. Ingwane twagize ziramaze kandi no munsi ndababwiye ntiduzopfa tuzisubiyemwo. Uburundi tujya dusubire ku muryango umwe umuryango atari umuhutu atari umututsi atari umuntu umuryango w'abarundi ibi abo bahinga bishira hamwe oni bagize ntibatera ubwoba kuko hari ibyateye ubwoba kurushije igihe muri ayo magume duhitiyemwo aho hara mareta ariyo yica abanyagihugu akabatoteza mwarigeze mwumvaho nivuga ijambo nari byerekana ko ariyo niraba yabatumye oni rero ikunda ubutegetsi bwica iyo aba yakunda ubutegetsi butabara bene gihugu oni bishyigikiye CNDD ibyo umuntu akora nibyo byerekana icyari mugabo nagira ndahisaba ikintu kimwe ntihirahire yemere kigacengerana kuko nibacemera kizoba impagusa bamaramare aha bazadufunga kwe aha baravuze bati abarongozi ba CNDD baratondesha umurongo w'abajanira jewe bajya bo mu ishami mpuzamakungoni narababwiye amaso muyandi ndabwira nti mwebwe mwatunganije mapuro bungwize kutwica ntizo dushobora nize ntamasaha atatazohera tutarayimesha ubu bariko barota ngo baza n'abapolisi 228 ngo niba bazoshobora kudupfunga nibaze mu masaha abiri tuzogwana bizoba byaheze ubu harageze yuko atamunyamahanga azosubira kuduhonyanga ibyo bariko baragira bamenye ko tubizi aho babucura twari munsi y'urujyo ibyo baduhenze biramaze abarundi bahenzwe nibagende muri abazungu abarundi b'umutima twubake igihugu cyacu aha abazi yuko mukora abanyamahanga ari bo bazi ubwenge kurusha abarundi muganagira ndababwire ko batazi ubwenge kuturusha ubwa mbere bahereye kuki ngwe ihonyabwoko umugabo yitwa Onanga Onyanga muravyibuka niwe yatanguye kugumura abarundi ngo bahahamuke kugira ngo bate igihugu cyabo cy'amavukiro ndabeshe none yashaka gushika kuki yashaka yuko abarundi abahutu n'abatutsi dusubira gucanamwo noneho byaramunaniye n'amaramare turamaze kubona imigambi y'abanyamahanga bakoresha ibigwanisho bitarenga bitatu ikigwanisho cya mbere bazana ubwicanyi mu gihugu kugira bene gihugu basubiranemwo hanyuma basahura amatungo y'igihugu atacamira akaba ni murabe Somalia ayibonye ni murabe Libya ayibonye uno munsi rigo ravoma igitoro muri Libya atacamira kuko abaribya bari kubasubira namwe hajya rero bazana ubwicanyi mu bihugu natwe bashaka ko dusubira namwo hanyuma baze kudusahura itunga ryacu atacamira ikigwanisho kigira kabiri bakoresha nibihuha bakubita ibihuha mu bantu kugira bahahamuke hanyuma bagaca bazana kwijya bindi byo kwigisha abantu ngo kwitanga umwasi ikigwanisho cyabo gikomeye bakira ibihuha ngo nakagira kwiki hanyuma mu nyuma akaza kwigisha ngo mwitange ibyo byose byarananiranye hajya bavuga genocide mu Burundi hajya bari ko bavuga bati reka turabe ko bahutu n'abatutsi bose bagucandamwe mu Burundi noneho byarananiranye Burundi bwasubiye ku Burundi ku bwa CNDD-FDD CNDD-FDD shingimizi kubera CNDD-FDD abarundi twarasubiye kunywana uzo dutandukanya nzomura nitumenye yuko ubahageze ko twirukana amashetani yose yinjiye mu Burundi imana iri imbere yacu tuzo yagwanya yose azohera kandi Burundi buzotera imbere niba bakangisha ubukene imana kujya baremye niko natwe yaturemye ninde yababwiye yuko imana ikunda abazungu kurusha twebwe abarundi jewe ndazi neza yuko imana ikunda Burundi kurusha uko ikunda bajya abanyaburayi nikimenya amenya n'abasuma iyo bataza kuba muri afurika babatunze n'amashetani rajya atwinjiriye twarahenzwe mugabo ntituzosubira guhenda bajya abazungu nta kindi barota ibitwinezerewe turi hamwe bobo nivyo bita magume barasubiye barazana ikigira kabiri ngo ibyaha byakorewe mu ntambara bari bazi yuko b'abarundi b'abagurano bazobaha ibigwanisho bagatera Burundi hanyuma bagatsinda bagacagiriza CNDD-FDD kwagiza ibyaha byo mu ntambara iyo ntambara yarase kandi n'ejo ntayizokunda abagumya bangarema abagumya bangarema ibi bariko baragira no mugambi wo kugumura isi ngo idutere mugaragira ndababwire ntimwigaye dufise imana ifise abamarayika izobatera iminana kandi tuzobatsinda bitwaza ngo bafise igikenye natwe twitwaje imana nibitwaza ko bafise ibikoba binini binini natwe dufise ubwenge bw'igihugu cyacu ntibabura abo batuma mugabo ndabwiye yuko abo bose batazobishobora ibuka muri icyo gihe nyine ingene ishyirahamwe hasisere ryubatse amahema ku mbibe z'Uburundi zivuga ziti abanyagihugu bajya kurondera indya abagiye bagaca babwira bati nimuvuye ko ari imbonerakure zibirukanye none munsi hagize ko abarundi bamenya ko bahenzwe ngo bigarukire mu gihugu cyabo cy'amavukiro hasisere igaca ivuga iti ntimuva kubera nabazaye kubagira igikoresho ntimuraheza kunkorera ibyo nabazaniye bijya birerekana neza ko atampunzi z'abarundi zihari ahubwo hari abarundi bahenzwe bashacoba kugira ngo baze kubakoresha mu kwica abarundi bene wabo mugabo nabajya abarundi turazi neza yuko nta kibazokorera Burundi imera n'imperuka bazotaha nico gituma n'ubu ndabatera kamo ndababwira nti nibatahe Tanzania n'u Rwanda sikure bashobora kwitahira n'amaguru igihugu ni gwabo karadiridimba n'akana kaji wabo murumvise ko ibyo bagiye bararemantanya byose byabaye impagusa iho nyabwoko ntiryabaye kandi ariyo ntiyari kuraririmba ibyo byaguye mu mazi bagaruka ku ibyaha byo mu ntambara ibyo byaguye mu mazi kuko abo batumye gutera Burundi baraneshejwe noneho rero babonye ibyo roshe kubeshya genocide ntibari kuyibeshya itabaye ibyaha byo mu ntambara ntibari kuyibeshya bitabaye ata ntambara yabaye ubu rero barose rero ibyo babeshya kubeshya ngo wishe umuntu utamwishe biroroshye ibi rero bariko barajyana kanyuma nicyo nicyo nabwiye ko dutsinze intsinzi yamaze kumota none ibi bagize n'ibyagwa mu mazi naho bazoca bazana iki Bazo chavata kudusa mchigongo wa kibuja kwa ituwa la bihenze. Uwa monsi leero uburonde buzwabu haguruti. Ni uwa monsi tuzo watu ikuche kai jenda uwona. Ni tuzo shika mwumili na mirongu mwili. Uburonde mutamaze kuhaka laneza tamu nunuma kibusomborozi. Ivyo bazore mena, nyavyo osi vyo bazogira vyo osezo kwa mumazi. Nuhu ngira mgire ishirahamwe mhoza makungoni. Ngame jo hira hira rikavye mezami jabile menhanyo. Hiri wana yuko, lizo wajisambo yejo nye. Muze musome, mumasezerano mhoza makungoni ashize ishirahamwe oni. Avugati, nu peple dimone. Kweni travel. Nida vuse kwa tukwa yu utalawa peple mwa kuhisi. Nukubuga wa mazegucha nuru tochi onizo misambuti. Nia lao niyeme mbutela warundi. Imenye kuhunye nitagwe kusambuka. Nicho kitumanda yihanuji. Nihila hile ngo yeme kija chegiraji. Kukwika chemez yonye nizo misambuti. Iri ndavi vuse kandi jeo ni imani zombeli chavoni. Oniga hila hila, ikagomo niga waziteru Burundi, uwa musu sobitagwe kusambuka, imana niyo chavo. Jena haba musili karika naba yunguwaji. Ako tonda tirayere ni mandiwa tuneshi. Niwa haba wala wonyi, zaba imuli tirikia. Baraza na yumashari doko mbaya watu ayo kwa zo tuneshi. Aha, mnamona tulibake. Tuzo tuneshi milioni chumi. Tuzo la kwa tuneshi. Kandi, ndababu kijichese. Tuwebuke tuwabuye habi. Nituzo suri la ho habi. Tuzo kwemera. Kuita gijibu chachu. Hakwa nusuri la kuchungwa mfundi na mohoro. Niba zumbe turazi neza kwico cegeranye arico kugumura ngo isi gwitera Burundi turababwiye tuzogwana gushika kuwa nyuma mugabana bazovuka bazovugira mu gihugu kigenga niba aba rero ibihugu bigize ishirahamwe mpuza makungu oni vyumva nibihanure hakiri kare. Abo bantu bose bafise umugambi mubi ku Burundi kuko Imana ubunye nigira bagaragaza kuko ntibaziyo twavuye umugambi asaba FDD nta muntu numwe yawushizeho ni Imana wo yonyine yawishiriyeho kirazira gusambura icyo tubaze akari mu nda y'ingoma kamenywa nande ninda zisaba FDD cyari cyo muri bose Imana gusa none rero bagira basambura Imana. Akari munda asale defute de kazwi ni Imana. Mumigambi ya chudufise, ni migambi utungane, imigambi ukwisha nukwisha kwa banyagihugu, imigambi iterambere y'abanyagihugu, kugira abanyagihugu ibereho neza mu gihugu cyacu Imana yatugabiye.
Sedefute ramba! Igihugu cyacu nitubaha. Igihugu cyacu nitubaha. Sedefute nibakorako. Nibishoboka.